Find over Dallas guard, guard, ba da 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 da, ba da 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 da, ba ba, ba da 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 da. Kto z wami to gra? Boż, kurde. Find over Dallas guard, ba da 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 da.